blazing old main fire vendor. Got a fingers in the air. One more, he's an old main fire vendor. Not a second to spare. One more, he's gonna fucking flame you up. One more, he's gonna fucking flame you up. Oh, don't you know that you're a dead man? Whoa, whoa. Blood all over your left hand. Whoa, whoa. Reputation crumbled to a strand. Oh, not to worry, cause so weak in melody. Oh, don't you know that you're a dead man? Whoa, whoa. Blood all over your left hand. Whoa, whoa. Reputation crumbled to a strand. Oh, not to worry, cause so old my avenger. Oh, don't you know that you're a dead man? Whoa, whoa. Blood all over your left hand. Whoa, whoa. Reputation crumbled to a strand. Oh, not so hard, goes so weak in melody. Oh, don't you know that you're a dead man? Oh, oh, blood all over your left hand. Oh, oh, reputation crumbled to a strand. Oh, not so hard, goes so weak in melody. Oh, don't you know that you're a dead man? Oh, oh, blood all over your left hand. Oh, oh, reputation crumbled to a strand. Oh, not so hard, goes so weak in melody. Da 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 da